imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25.41 muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze mu makuru yo kuri umugoroba mugiye gushikirizwa nanje Fidel Niyongabo. Amerika yadugize Kenya ku rwego rwo gukorana mu by'umutekano rungana n'uruhabwa ibihugu byo mu ishyirahamwe OTAN.
Because our cooperation matters is not just for our own people but for people around the world.
Kubera imigenderanire myiza dufitaniye ikomeye kuri Kenya na Amerika no ku bihugu byose byo ku isi, mu gihe rero iyo migenderanire yobandanye ikomera nk'uko iri kitera imbere muri iki gihe, n'imigenderanire izogirira kamaro ibihugu byacu n'ibihugu byose byo ku isi.
In a very special way, thank you for extending an invitation to me to undertake this state visit.
Uyu nawe ni president wa Kenya William Ruto agira ati ndabashimiye cyane rwose kuba mwashoboye kudutumira kugira nze mu rugendo ruri ku rwego rw'igihugu ndabazaniye ubutumwa bukomeye bw'abanyakenya baramutsa hamwe n'abanyagihugu bose bakumugabane wa Afrika. Indege zikura bimukira basaba ubuhungiro mu Bwongereza zibatwara mu Rwanda zirashobora gutangura kugenda imbere y'amatora rusangi y'Ubwongereza ategekanijwe ku itariki ya 4 y'ukwezi kw'indwi. General Mahamat Idriss Deby Itno yimitswe mu mabanga ya Perezida wa Chad, ibirori byitabiriwe n'abategetsi bo muri Afrika gusa. Abasirikare ba Nigeria batabaye abagore 64 n'abana bari banyurujwe n'imigwi y'inkozi z'ikibi. Donido y'aya makuru yose ni mukanyi sasa. Amakuru rero yo hirya no hino twabateguriye. General Mahamat Idriss Deby Itno yarahiye nka perezida wa Chad. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
No, Mahamat Idriss Deby Itno girant solennellement.
Ibirori byo kwimika General Mahamat Idriss Deby Itno nka perezida mushasha wa Chad byitabiriwe muri rusangi n'abantu baharurwa mu majana, muri bo harimwo abakuru b'ibihugu 8 bose wo ku mugabane wa Afrika. Aba barimwo president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, president w'u Russia Vladimir Putin na president w'u Faransa Emmanuel Macron, barimwo president bake bo ku mugabane wa Buraya bakeje General Mahamat Idriss Deby Itno. U Faransa bwari buhagarariwe n'umushikiranganje ajejwe iby'ubudandaji n'ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa Franck Riester. General Mahamat Idriss Deby Itno w'imyaka 40 mu ijambo yafashe ahejeje kurahira yemereye abanyagihugu ba Chad ko igihugu agiye gutwara kizorangwamo ubumwe bwa bose n'intwaro ibereye.
Chers compatriotes, la 5e République, c'est le règne d'une nouvelle conscience.
Banye cyade mwese, ino Republika igira gatanu izo bintwaro yo guhindura ingendo n'ibyiyumviro. Ndabemereye ko tuzosenyera ku mugozi umwe mu ntumbero yo kubaka Chad ifatanye mu nda irangwamo amahoro izira karenganyo kandi rondere neza abacaruka. Mu byerekeye gutunganya neza igihugu n'intwaro rusangi, ndabemereye ko nzogabanya uburyo leta ikoresha, tuzogwanya ibiturire n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta, tuzoshiraho kandi uburyo bwo gukurikirana ingene amasoko ya leta ahanahanwa mu muco n'ingene uburyo buvuyemo bukoreshwa neza.
De passation de marché public.
President Mahamat Idriss Deby Itno yarahiriye manda y'imyaka 5 ashatse ariko azosubira kwitoza mu kiringo kigira kabiri cindi imyaka 5 nkuko amategeko ya Chad abimwemerera. Abatavuga rumwe nawe batigeze bemera ivyavuye mu matora ntibigeze bitabira ibirori vyo kumushikiriza icese igihugu.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Tuve muri Chad dukubitire muri Zambia, aho Edgar Lungu yahoze ari perezida wa Zambia yagirije perezida hari muri iki gihe Hakainde Hichilema ko ari kategura kumuhagarika. Mu butumwa Edgar Lungu yashize ku rubuga rwa Facebook ku munsi wa gatatu yatangaje ko igipolisi kiriko kirategura kumuhagarika mu ijoro kumuhana iwe ku mugwa mukuru wa Zambia Lusaka. Ivyatangajwe na Edgar Lungu vyakurikiye ivyo asa n'uwavuze ko leta ishobora guhinduka imbere y'amatora yo mu mwaka w'2026. Ivyo yatangaje vyaranebaguye n'abanyapolitike batavuga rimwe na leta hamwe n'abaserukira amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu. Umutegetsi mukuru w'igipolisi cha Zambia Rafael Musamba yavuze ko Lungu azotumwa ko kugira asigure ivyo yatangaje yugumura abanyagihugu. Ibinyamakuru vya muri Zambia vyavuze ko igipolisi kitariko gifata minenego ivyo Lungu yatangaje. Vyatangajwe na Edgar Lungu ko apfungiwe icamaso imuhiriwe kandi ariko atotezwa n'igipolisi vyarateye impungenge kuvyerekeye demokrasi n'agateka ka muntu muri Zambia. Lungu anebagura bikomeye leta ya president Hakainde Hichilema, atangaza ko ariko aratotezwa. Umuyobozi w'igipolisi Musamba yavuze ku rwego ashinzwe ruriko ruragira itohoza. Tugaruke mu karere ko muri Afrika mu burengero muri Nigeria, abasirikare baho batabaye abagore 64 n'abana bari banyurujwe n'imigwi y'inkozi z'ikibi. Abanyurujwe hari bari abo muri leta ya Zamfara iri mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Mugenzi wacu Eugene Mukanguza abandanye inkuru.
Gushimuta abantu kivunje hagamijwe ngurane biramenyerewe mu majyaruguru burengerazo bwa Nigeria no muri leta zo mu gihugu rwagati. Aho niho duco tw'abanyarugomo dufite ibitwaro bikomeye tuzwi mu karere nk'amabandi, akenshi bibasira imidugudu yitaruye bagasahura kandi bagatwara abaturage bunyago. Mu ntangiriro z'uko kwezi abantu bitwaje imbunda bagabye igitero ku mudugudu wa Gidan Danzara uri mu karere ka Zurumi ka leta ya Zamfara, bajyanaho iminyago abagore n'abana 64 maze basaba ingurane kugira ngo babarekure. Umuvugizi wa guverineri wa Zamfara Suleiman Bala Idris yatangaje ko abafashwe impiri barekuwe kwa kabiri nyuma y'igitero cya gisirikare ku nkambi z'amabandi muri ako karere. Uwo muvugizi hakanye avuga ko nta ngurane yatanzwe, ariko abaturage bavuga ko bagomba kwishyura amabandi kugira ngo barekurwe. Kwishyura ingurane abashimusi ntibyemewe muri Nigeria, ariko imiryango ikunze kuvuga ko barangije kugurisha imitungo no gufata inguzanyo bakusanya amafaranga yo kubohoza abavandimwe babo baba barashimuswe. Amakuru ajyanye no kubahoza abashimuswe muri Nigeria akenshi ntabasobanutse neza kubera ibitangazwa bitandukanye, haba ku ruhande rw'abashimuti wababo no ku rw'ubuyobozi mu bijyanye n'ingurane cyangwa imishyikirano n'ababafite abo bantu.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu buseruko bwo hagati bw'isi, Israel yakoze ibitero byo mu kirere mu ntara ya Gaza mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, mu gihe inavuga ko yiteguye gusubira mu biganiro byahagaze ku bijanye n'agahengwe n'amasezerano na Hamas yo kubohoza abagizwe imbohe kugira ngo intambara ihere. Turacyari kumwe na Eugene Mukanguse.
Ikigo cyita ku mutekano w'abaturage muri Gaza cyavuze ko ibitero by'indege byo mu rukerera byahitanye abantu 26 barimo abana 15 mu mujyi wa Gaza honyine. Umuvugizi w'iki kigo Mahmoud Bassan yasobanuye ko ibitero bimwe byibasiye inzu y'umuryango bihitana abantu 16 mu gace ka Al-Daraj, ibindi bigahitana abantu 10 mu kigo kirimo umusigiti. Ntacyo ingabo za Israel zahise zibivugaho. Imirwano ikaze yo ku mihanda nayo yabereye mu bice bya Jabalia na Rafa by'intara ya Gaza, aho amashami y'umutwe wa Hamas n'umutwe bifatanya wa Jihad ya Kiisilamu yavuze ko barasheza murutiye ku ngabo za Israel. Igitutu cy'amahanga mu bijyanye n'ihagarikwa ry'imirwano cyariyongereye kuri Israel no kuri Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu, mu gihe ibihugu bitatu by'Uburayi byavuze ejo kwa gatatu ko bizemera leta ya Palestine. Icyumweru cyatangiye umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI asaba impapuro zita muri yombi Netanyahu na Minisitiri w'Ingabo kimwe n'abayobozi batatu ba Hamas ku byaha by'intambara bashinjwa. Israel yarabyamaganye n'uburakari bwinshi, yumvikanisha ko irakajwe n'ibyo CPI isaba kandi ivuga ko kwemera igihugu cya Palestina ari igihembo cy'iterabwoba. Cyakora igitutu cy'imbere mu gihugu nacyo cyariyongereye mu gihe abashyigikiye ingwate zafatiwe muri Gaza bongeye guteranira hanze y'ibiro bya Netanyahu basaba cyane amasezerano yo kubagarura iwabo.
Aya makuru yo hirya no hino ku isi, aya makuru yose agezwe ko mushobora kandi kuyasanga kuri www akaburungu radio yacu www.akaburungu.com, adresse za YouTube yacu, IG na Facebook ni VOA radio yacu. Kanya twerekeze mu karere k'ibiyaga binini. Makuru tu yahere ku rugendo rwa perezida wa Kenya William Ruto muri leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden na perezida wa Kenya William Ruto basavye abategetsi b'ibihugu bikomeye byo ku isi gufasha kugabaniriza ibihugu biri mu nzira y'amajambere amadeni abigeramiye bikomeye. Perezida wa Kenya William Ruto ari mu rugendo i Washington ku butumire ukomeye bwa perezida wa Amerika Joe Biden bubaye ubwa mbere umukuru w'igihugu ku mugabane wa Afrika aronse ubutumire nk'ubwo mu kiringo kigera ku myaka 16 aho bategetse bombi bariko bahaboneye akanya ko gusaba ibihugu bikomeye mu by'ubutunzi ku isi gufata ingingo zigenewe kugabanya umuzigo ukomeye w'amadeni aremeye bikomeye igihugu cya Kenya hamwe n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajambere. Akamo kuko hofatwa ingingo gatewe mu gihe President Joe Biden ariko abwira ibihugu vya ku mugabane wa Afrika ko Amerika ishobora gukorana neza navyo kurusha Ubushinwa igihugu kiriko gihiganwa bikomeye na Amerika mu vyerekeye ubutunzi. Ubushinwa bwarongereje imitahe yabwo ku mugabane wa Afrika. President Biden na President Ruto bashaka ko ibihugu vyatanze ingurane bigabanya inzitizi zihari ku bihugu biri mu nzira y'amajambere kubijanye no kuriha amadeni akomeye cyane abigeramiye. Basavye kandi inzego mpuzamakungu zitanga ingurane gukorera hamwe kubijanye no korohereza amadeni ibihugu biri mu nzira y'amajambere hamwe no kohereza uburyo ivyo bihugu biriha amadeni byafashe. Biro vya President wa Amerika Maison Blanche vyatangaje kandi ko bizoha igisata cy'ibanki y'isi yose gihe ibihugu bikenye kurusha ibindi vya ku isi amadeni yoroherejwe n'ifashanyo y'amafaranga miliyoni 250 y'amadolari. Amafaranga azofasha ibihugu bikenye biri mu bibazo. President wa Amerika Joe Biden na President wa Kenya William Ruto bagiranye ibiganiro kuri uyu wa kane. Bahereye hamwe kandi kiganira abamenyeshamakuru imbere yuko President Joe Biden amwakira mu birori byo gufungura mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Rero ikiganiro bariko bahera hamwe uko ari bompa babategetsi abamenyeshamakuru kiraba muri umwanya turiko tubashikiza ibiganiro. Muri ico gihe tukivuga kuri inkuru rero imigenderanire no gukorana mu byo mutekano hagati ya Amerika na Kenya byateye intambwe ikomeye. Ivyo bisiguye ko Kenya ibaye umufatanya bikogwa wa mbere akomeye wa Amerika muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ibiro vya President wa Amerika vyatangaje ko ino ngingo kuri uyu wa kane igihe President Joe Biden yakira President William Ruto wa Kenya. Temistoke Mutijima aratubwira ibindi kuri inkuru.
Iki cyemezo kigira Kenya umunywanyi wa mbere ukomeye wa Amerika mu by'umutekano mu banywanyi bayo bo hanze y'umuryango wo gutabarana wa OTAN. Iyi ntambwe ikomeye irerekana ihinduka ry'ubufatanye bwa Amerika mu by'umutekano buva mu burengerazuba bwa Afurika bwerekeza mu burasirazuba bwayo. Ni mu gihe ingabo za Amerika zitegura kuva muri Niger, igihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika. Ukuva kw'izi ngabo muri Niger kuzasiga icyuho ubu ingabo z'Uburusiya zatangiye kuziba. Ukugenwa kw'igihugu nk'umunywanyi ukomeye wa Amerika mu by'umutekano hanze ya OTAN bigihesha inyungu za gisirikare n'izimari kimwe nk'ibihabwa abanyamuryango ba OTAN. Nyamara cyo ntikiba kiri mu masezerano yo gutabarana abumbiye hamwe ibihugu byo muri OTAN. Umwe mu bategetsi bakuru mu biro by'umukuru wa Amerika mu ijoro ryo kuwa gatatu yabwiye abanyamakuru ko Perezida Biden azamenyesha inteko uku kugenwa kwa Kenya icyemezo gifata iminsi 30 ngo gitangire gushyirwa mu ngiro. Uyu mutegetsi yavuze ko iyi ntambwe igamije kuzamura no kwerekana rwose ko Kenya yamaze kumufatanya bikorwa wa Amerika ku ruhando rw'isi. Hagataho ba Perezida Ruto na Biden barimo gukoresha ibiganiro byabo byo kuri uyu wa kane mu kunoza gahunda ya Kenya yo kohereza abapolisi 1000 muri Haiti, igihugu cyo mu karere ka Karayibe cyazahajwe n'akajagari gaterwa n'udutsiko tw'amabandi n'abagizi ba nabi. Uyu ni umugambi leta ya Amerika yemeye gutangamo inkunga ingana na miliyoni 300 z'amadolari. Nyamara ishyirwa mu ngiro ryawo uburihanganye n'ingorane zikomeye za politiki n'iz'amategeko muri Kenya. Ubutumwa bw'igisirikare cya Kenya muri Haiti kandi bwari bwatindijwe ubwo udutsiko tw'abagizi ba nabi twigaruriraga igihugu igihe wari umuyobozi wacyo Ariel Henry yari mu ruzinduko muri Kenya. Bwana Henry yeguye ku buyobozi mu kwa kane kandi ntaragaruka mu gihugu. Umutegetsi muri Presidency ya Amerika yatangaje ko Perezida Ruto ahura na Minisitiri w'Ingabo Lloyd Austin ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Anthony Blinken bakaganira kuri ubu butumwa. Gusa ntijeje niba hari ikiza kugerwaho. Uyu mutegetsi yagize ati iki rwose ni igice cy'ubufatanye bugikomeza. Kandi biro by'umukuru w'igihugu White House kuri uyu wa kane byasohoye urutonde runini rw'amasezerano yerekeranye n'umutekano. Ayari marebana n'amahugurwa n'imyitozo ya gisirikare hakabamo nayo ubufasha mu micungire y'impunzi. Hari kandi nayo ishoramari rya Amerika mu rwego rw'umutekano rwa Kenya. Nyuma hakaza yo kongera umuhate mu kurwanya iterabwoba binyuze mu kongera uburyo bwo guhanahana amakuru. Hejuru y'ibyo byose haza inkunga ya kajugujugu 16 z'intambara n'ibimodoka bya gisirikare 150 bidatoborwa n'amasasu. Amerika kandi yemeje gutanga za miliyoni z'amadolari ku bintu ibona ko ari ingenzi cyane ku iterambere rya Kenya. Ibyo birimo demokarasi, ubuzima, uburezi, ubuhanzi n'umuco, imicungire y'ikirere, ubucuruzi n'ikoranabuhanga. Aha hazamo kandi na kimwe mu bintu Perezida William Ruto yari yavuze ko ari cyashyize imbere muri uru ruzinduko rwe rw'iminsi ine muri Amerika. Icyo ni ugukora iyo bwabaga hakabivugurura ku mwenda uremereye ibihugu bya Afurika bibereyemo igihugu gitanga inguzanyo nini ku isi ari cy'Ubushinwa. Nyamara urutonde rurerure rw'ibyo Amerika yiyemeje ntiyabonekaho imishinga yo kubaka imihanda, amateme n'inzira za gari ya moshi, ibyo abategetsi ba Afurika bakunze kugaragaza ko bakeneye ngo bibashe guhuzwa n'umubare w'abaturage babo biyongera ubutitsa. Kuri bene iyo mishinga naho bahitamo kugana umushinga wagutse wa Belt and Road Initiative w'Ubushinwa bufata Afurika nk'umugenerwabikorwa w'imena w'ishoramari ryawo ku isi ringana na tiriyari y'amadolari. Ibi abasesenguzi bavuga ko byerekana imyifatire mishya ya Afurika mu gihe demokarasi nto y'ibihugu byayo imaze gukura nta n'ikinyejana gishize byigaranzuye ubukoroni. Aba bavuga ko bigaragara ko mu isi yuje guhiganwa hagati y'ibihugu by'ibihangange, ibihugu bya Afurika bishaka kuba hagati ntibigira aho bibogamira. Cameron Hudson ni umushakashatsi mu ishami rishinzwe Afurika mu kigo gikora ubushakashatsi ku mutekano na politiki mpuzamahanga cy'i Washington. Aganira n'ijwi rya Amerika yagize ati:
"Nibwira ko abategetsi benshi ba Amerika ibi babibona nk'umukino wo kunganya muri kwa guhanganira ijambo kw'ibihugu by'ibihangange. Ibihugu bya Afurika byo si uko bibona. Mu by'ukuri byo bibona inyungu yo gukorana n'Ubushinwa ku bucuruzi, yo gukorana n'Uburusiya ku mutekano, no gukorana na Amerika ku iterambere. Kandi nta kuvuguruzanya bibona muri iyo mikorere. Ntekereza ko kugeza igihe Amerika izumvira ko yakwihanganira cyane kubona umubano wayo wakadasohoka yubaka n'ibihugu nabyo bishobora kugirana n'ibindi, naho ubundi bizayigora rwose kuganira ngo yumvikane na byinshi muri ibi bihugu ku buryo bwo gukomeza imibanire."
Radio ya Amerika Washington DC. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yatangaje ko indege zikura bimukira basaba ubuhungiro muri ico gihugu zibajana mu Rwanda zitotangura kugenda imbere y'amatora rusange yategekanijwe ku itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Genzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Venuste Nshimiyimana umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari Londres mu Bwongereza, abanza kumubaza igituma igitutu kubasaba ubuhungiro muri ico gihugu ciyongeye cyane muri iki gihe.
Birumvikana yuko Rishi Sunak avuga yuko aya matora yakomatanya no kohereza bimukira n'abasaba ubuhungiro mu Rwanda, kubera yuko gahunda yaratowe yabaye itegeko, ku buryo Rishi Sunak ayifata nk'insinzi igaragariza Abongereza ko agiye kubageza ku cyo bifuje cyo gukumira bimukira bakomeza kuza kubaza mu Bwongereza benshi baturutse mu Bufaransa aho bagera bakabona kuza mu Bwongereza. Kuva rero Boris Johnson yaba minisitiri w'intebe kugera kuri Liz Truss na Rishi Sunak bose babwiye Abongereza yuko bashaka gusubiza kino kibazo cy'abimukira baza kubwinshi bazi mu Bwongereza. Akabikumatanya n'aya matora rero, kubera ko aya matora aravuga Bwongereza na Kori nagaragaje ko mfite umugambi wo kurwanya kino kibazo cy'abimukira, noneho ni munantore. Bikaba ari nayo mpamvu yatumije aya matora ya hututi yagombaga kuzaba mu kwezi kwa cyenda cyangwa se ukwa 11, ariko aravuga ati ubu ngo abaturage baracyafite ako kantu ko maze kubona ririya tegeko, bagira ngo rero afatirane bamwe bari bamuteze bibwira ko bazamutsinda, nabo akavuga ati bimukeye nabatsinda nkoresheje niyo turufu yo kohereza abantu mu Rwanda.
Uretse se impande z'abanyapolitike zitavuga rumwe, ikibazo cy'abimukira gihangayikishije abaturage b'Ubwongereza ku rugero rungana iki ku buryo yakibona nk'insinzi ikomeye muri Rwanda?
Nakubwira ko ari gahunda, ni gahunda abaminisitiri batatu b'Ubwongereza bagiye bashyira imbere muri politiki yabo, gahunda abaminisitiri bagera kuri bane b'umutekano bashyize imbere bavuga bati baturage tuzabakiza abantu bimukira. Birumvikana rero yuko kino ni ikibazo kiraje ishinga abaturage, ku buryo Rishi Sunak yibwira ko bashobora kumuto ura bitwaje yuko afite umugambi nyawo wo gusubiza kino kibazo cy'abimukira n'abasobukongero.
Ni ikibazo kitavuzweho rumwe, haba mu Bwongereza imbere haba no hanze yabwo ubona nibatangira kujyanwa mu Rwanda hari ingaruka bishobora kuzagira haba ku isura y'igihugu mu ruhando rw'amahanga cyangwa umutekano cyangwa imyitwarire y'abaturage bacyo imbere
ndurwa mahanga byo bishobora kuzagira kandi kagatotsi gato abako kubera ko uzi ku Bwongereza ari kimwe mu bihugu byari kwisonga mu gushyiraho urukiko rw'umuryango w'Uburayi rurengera uburenganzira bwa kiremwa muntu ibyo rero bagasanga ko kugira ngo Ubwongereza buve mu bihugu byafashe ya mbere bigashinga urwo rukiko rusigasira uburenganzira bwa muntu kugira ngo gusabwohereze abimukira mu Rwanda ibyo nabyo bibangamiye uburenganzira bwa muntu nyirizina ikindi nakubwira ko kuva mwaka w'1948 igihe hasohoho hasinywaga amasezerano mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa kiremwa muntu Ubwongereza nabwo bwari ku isonga bakaba rero bavuga bati Ubwongereza nyabuneka nimugume aho mwari muri kubera ko ndakubuza ko Sunak yavuze ko nibiba ngombwa azava muri urwo rukiko kugira ngo abumbatire ubusugire bw'igihugu cye mu kohereza abimukira aho ashatse naho rero ku baturage bo mu gihugu bo nakubwira ko abaturage babongereza n'abaturage bifuza yuko uburenganzira bwa muntu kubahirizwa n'abaturage bavuga bati uje mu mwakire nk'umuntu abaturage bazakomeza kuvuga yuko atari byiza n'ubwo bwose ari mu mategeko n'umunyandiko biragaragara ahandi nakubwira ko abaturage bakira babasanze babimukira bakabakirana urugwiro
iby'amatora nta umenya aho bishya bishyira biramutse bibaye ko yaba rishise naka cyangwa ishyaka rye ridatsinda amatora hagatsinda bakeba ubona uyu ari umugambi ushobora gusubira inyuma cyangwa bikaba byaburizwamo
nakubwira ko Kristamer w'ishyaka ry'abakozi yavuze yuko naramukatsinze uyu mugambi utazigera ushyirwa mu bikorwa ndetse uyu munsi kubera ko ejo kuri wa gatatu niho Rishi Sunak yatangaje ko amatora agiye kuba bose babyutse kuri uyu wa kane biyamamaza Kristamer yatangiriye mu ntara ya Kent mu karere ka Kent kari mu majyepfo y'uburasirazuba bw'Ubwongereza ahinjirira babimukira bakoresheje amato mato naho yavugiye yuko igihe kigeze kugira ngo ibintu bihinduke kandi akajagari gashire kubera ko niba abantu babona ko ashobora gutsinda no mpamvu Rishi Sunak yavuze ati iyi gahunda izashyirwa mu bikorwa n'indamuka nsinzi
Venuste Nshimiyimana i Londres mu Bwongereza reka ngushimire cyane icyo kiganiro uhaye abaduteze amatwi
urakoze cyane Geoffrey Mutagoma
Mwandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika izamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda Eugene Barikana yahoze ari umushinga mateka asaba kuvanwa mu munyororo. Barikana yaciriwe umunyororo w'imyaka 2 yagiriwe icaha n'icaha cyo gutunga ingoho mu buryo utandukanye n'amategeko. Inkuru ya Eric Bagire Ubusa.
Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kuko Barikana hafatiwe grenade yo mu bwoko bwa stick iri kumwe n'ububiko bw'amasasi 10. Buvuga ko byamenyekanye igihuregwa yimukaga akagurisha inzu ye na bimwe mu bikoresho byari biyirimo. Busobanura ko iyo nzu yari mu mudugudu w'amahoro akagari ka Kivugiza mu murenge wa Nyamirambo. Mu bikoresho Barikana yemeza ko yagurishije avugamo akabati kaguzwe n'uwitwa Hitimana. Ubushinjacyaha buvuga ko Hitimana yakagejeje iwe agafungu yasangamo izo ntwaro. Buvuga ko yahise ahamagara Barikana amumenyesha iby'izo ntwaro. Busobanura ko Barikana yamusabye kuzijyana mu rugo yari yakuyemo akabati akazishyira imbere y'igipangu mu ndabo. Ubushinjacyaha bukavuga ko abakozi bari bagarutse kwikorera ibindi bikoresho byari byasigaye. Umwe muri bo yabonye izo ntwaro mu ndabyo ubwo yashakaga igitambaro cyo guteruza akabati k'ibirahure ngo bitamukeba. Ubushinjacyaha bukavuga ko abo bakozi bahise bahuruza inzego z'umutekano. Afashe ijambo yiregura bwana Eugene Barikana yahise yemera icyaha atazuyaje agisabira imbabazi. Avuga ko haba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha atigeze aruhanya. Barikana avuga ko kuba izo ntwaro zarasanzwe iwe ari ibyago byamugwiririye nk'uko yabibwiye umucamanza. Yavuze ko atigeze atunga intwaro kuko mu magambo ye umuntu atunga ikintu agifitiye umugambi runaka. Yabwiye umucamanza ko amaze imyaka 30 akorera igihugu kandi ko mu mirimo myinshi yakoze yabanaga n'abasirikare. Yashimangiye ko kuba ibyo bikoresho byarasanzwe iwe byaba byarahageze mu gihe yari prefe w'icyahoze ari prefegitura ya Kibungo mu burasirazuba bw'u Rwanda. avuga ko muri ibyo bihe iwe habaga abasirikare bari bashinzwe kumurindira umutekano. Yumvikanishije ko na ubwe yari yarahawe imbunda nto yo mu bwoko bwa masotera. Barikana avuga ko nta makuru yari afite kuri zo ntwara ashinjwa. Avuga ko bazisanze mu kabati gashaje kabaga mu bubiko bw'ibikoresho ataragikoresha byiganjemo imyenda, utubati, intebe, amakazi y'inzoga n'ibindi. Ku mwanzuro wabwo, ubushinjacyaha bushingiye ku miterere y'icyaha burega uyu wahoze ari intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko n'uburyo yitwaye ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cy'imyaka ibiri muri gereza. Agira icyo asubiza ku cyifuzo cy'ubushinjacyaha, Barikana yaranzwe no gutakamba. Yabwiye umucamanza ko mu myaka 30 akorera igihugu nta mugambi mubisha yigeze akigirira ku buryo ubuzima bwe bwasoreza mu buroko. Mu magambo yagize ati, sindi umugambanyi, sindi umwanzi w'igihugu, sindi igisambo cy'igihugu, nibyangwiririye. Nyuma yo kuvuga ayo magambo, Barikana yananiwe kwihangana ikiniga kiramwigura araturikarira mu cyumba cy'urukiko. Umwitegereje yasaga n'uri mu ntekerezo zidashira. Nta burinzi budasanzwe yari yashyiriweho kandi nta n'umwunganizi mu mategeko yari afite. Ubushinjacyaha bumurega icyaha kimwe cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Nyuma yo kumva imiburanire ku baburanyi bombi, umucamanza yatangaje ko azafata icyemezo ku itariki ya 29 z'uku kwezi. Ahwagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Mu rutonde rw'inkuru zihariye zisobanura amatora muri Amerika, uno munsi turabira hamwe ingene abashobora kuba abakandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri Amerika. Joe Biden wo mu mugambwe w'abademokrate na Donald Trump wo mu mugambwe w'abarepublikani bariko bahiganira amajwi y'abagore. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Abagore n'abakobwa bageze mu kigero cy'imyaka yo gutora barenze kimwe cya kabiri cy'abaturage bose bari muri icyo kigero. Niyo mpamvu nta ushobora gutsinda amatora batamufashije. Ni nayo mpamvu kandi ushaka amajwi yabo agomba kwita kubibahangayikishije. Mu matora y'uyu mwaka, ikibazo kiri ku isonga n'icy'amategeko arengera uburenganzira bwabo bwo gukuramo inda ku bushake n'imyororokere. Kimaze imyaka ibiri cyarafashe intera ndende. Mu mihanda abaturage ibihumbi n'ibihumbi ntibasiba kwigaragambya, mu nkiko, inteko zishinga amategeko za leta zigize igihugu, no muri gahunda z'abiyamamariza imyanya y'ubutegetsi. Muri iki gihe leta zirenga 20 kuri 50, cyane cyane izifite abategetsi bakomoka mu ishyaka ry'abarepublikani, zashyizeho amategeko abuza gukuramo inda mu buryo butandukanye. 14 muri zo zibuza rwose guhirahira na gato gukuramo inda uko byagenda kose. Naho leta ziyobowe n'abakomoka mu ishyaka ry'abademokrate zafashe ingamba zo kurengera uburenganzira bwo gukuramo inda. Muri aya matora, leta zimwe na zimwe ndetse zizashyira muri referendumu uburenganzira bwo gukuramo inda. Twavuga nka Florida mu majyepfo y'igihugu, Maryland na New York zo zombi ziri mu burasirazuba. Nubwo ikibazo cy'amategeko arengera uburenganzira bwabo bwo gukuramo inda ku bushake n'imyororokere kiri ku isonga, si cyo cyonyine giteye impungenge abagore. Iby'ubukungu, ubuvuzi n'ubwicanyi nabyo biri mu bibaraje ishinga kimwe n'abandi baturage bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mwaka w'amatora. Kuri Rebecca Jensen wo muri leta ya Minnesota mu burengerazuba bw'igihugu, Perezida Joe Biden ni we ushobora gufata ibyemezo by'ingirakamaro.
I think things about the environment are very important. I think the economy is important and
ibirebana n'ibidukikije birakomeye cyane. Ubukungu n'ubuvuzi nabyo ni ibibazo bikomeye. Ndi umuforomokazi. Ndacyabona cya COVID aho nkora. Nyamara abantu bahora bavuga ngo twayisohotsemo. Siko biri. Turacyayirimo. Ndatekereza rero ko kugira muri Maison Blanche umuntu wemera siyanse ari byiza.
Naho Julie Benb wo muri leta ya Nevada nayo yo mu burengerazuba bw'igihugu ashaka ko Donald Trump atsindira manda ya kabiri nyuma y'iya mbere yamaze imyaka ine kuva mu 2017 kugera mu 2021.
Yakoze neza mu by'ubutunzi. Nta ntambara yigeze ibaho ari ku butegetsi. Hari umutekano mu gihugu, hari amahoro. Twese twari dufise ubuzi. Esanse yari zimbutse. Yari igitangaza pe. Akunda igihugu ciwe. Ni umuntu mwiza. Afise umuryango mwiza. Tuzomutora azotsinda.
Mu byo Biden akora kugira ngo akurure amajwi y'abari n'abategarugori, yashinze muri Maison Blanche ishami rishinzwe ubushakashatsi ku buvuzi bwabo.
Aha rero niho turangirije amakuru twari tubafitiye muri aka kanya. Mugire ibihe byiza. Kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, yashyizwe hamwe na Nadia Taha. tubikamanuye rero tubifuriza kuroranirwa mu byo murimo naho ubutaha.